kulanga zelela Tafika nine zingalo nizako Isiyo yako ibeteluma Tafika nine zingalo nizako Chalo mina jakulanga zelela Tafika nine zingalo nizako Teluma Tofiga nine zingalwe niza Disema tandweni Disema tandweni Disema tandweni Sandosa Disema tandweni Disema tandweni Sandosa
South Africa President Cyril Ramaphosa ukuthi masiphinde sikhuthaze abantu abatsha okokubana mabaziqhelanise nokulolonga imizimba besimbonile phaya ekuqaleni kuJanuwari 8 eyayise East London eqala ebonakalisa impilo ngokuzilolonga so sithi sonke masiphume iphulo Sixelele bonke abantu ukuba mabazoyijoyina the festival ngoba ithatha umntu omtsha nomntu omdala so masienjoye empashe sixelele bonke abantu kuzo zonke i-avenues esikuzo thank you very much
ngeli xesha lokuphela konyaka wonke umntu uthunywe emzimbeni wakhe into yokuba awuqonde awuqaqambise awenze ube neqhayiqhongo nebhobo neqhayiya eyona nto ibangela uba sibe lapha namhlanje into okokuba iTenza Beach Festival eqale kumnyaka ka-2011 iyakhula isaqhuba ibheka phambili sifuna ukukhuthaza abantu bakuthi ulutsha oomama ootata abantwana bathathe iikhemtshe zabo babe nexesha lokuphola bareflekthe unyaka baplanele unyaka olandelayo ozayo besemandleni nasemdleni ngokokuba bathathe imizimba yabo ibesezandleni zabo ngokokugqibela Into yokokuba iphondo leMpuma Koloni will never be the same again with this festival. Into ebalulekileyo yinkxaso. Sibulela ubona iziponsors ezifana nooToyota, ooNedbank, ooCaltex, iimbaleki zirejistarisha. This may become a qualifying marathon as siqhuba sisebenza. Sikhuthaza ke abantwana basezikolweni bakuvala kunga taki swa indeles kananas leyo ezipeges nda wene zabu stagegis. Kandu baba no balapa, banga sile eleni bezi bezi bi STCF. Thank you very much, enjoy your festival.
Kungana sempashe sibulela kusekela somlobo ekhulumente wethu eliphondo nase Eastern Cape siyabulela mdumba sikwazi unjalo nangamsonga ngase silixhase eliphulo lakutenza kuba kuthi alipheli uthi kusomlobo wepalamente yethu liyaqhubeka kunyako zayo nizawena uzibonele inkosi Christmas
Imini zongela Okay, guys, and I'm in the head to again. kukri wa ni kupaka na mshanje wa poises itu wa namba kunye nazo gaba biswa yo hapa so na duwa if ni lapa buddy please capsules eli owners us introduce wa guwak on stage these are the guys as a party table and tonight both of them the colleagues am omye the sebeza kunye mshabu wa enene tena wan mafa amaza umani ay man ay uslaiso upasta ay ay azanga nabo upasta nisese mhlobo no niposile upasta nabuyeza naye kodwa ke endaba naye ngo pasta nizambona surprise nse kunye naso omnye ngisebenza naye e 2 fm sales 2 fm sit down with 2 fm like no one else club of square there's a drive your corner 326 CBs by LPL 326 see we nega awards ezintathu payani 3 awards National Liberty Radio Awards ngihamba nomfana walaphe tujwa igama lakhe ngokambuzi kumakhosani the boys booty This one, Sasuga, all the way. I'm from Nanaya. One up, Pagamisa, a coin, Ufikele Kumepai, Ikamalake, Bupiwe, Mose, who, Pastor, what is it?
Upasta nabanye asebenza kunye nabo nikahlele kumuntu wonke lapha kunqinqo kwami kuzothi nje cha sibulela into kuba nibekho xa besikwangisa ukuba nibe lapha nizokonwaba kunye nathi sizimisele uba nihlale kunje nibe bahle kude kuvalwe lo nyaka siqale unyaka omtsha sisebahle sinje sijonga uqanduva esijongene nalo kunyaka ozayo ningalibali nge 26 ne 27 niyo registerisha kuba unyaka omkhulu unyaka ozayo ekufuneka siyouqinisa ubuhulumende ukwenzela uba siqhube nezinkubo esiziphetheyo lo mcimbi wasetenza sizimisele ukuba siwubeke kwizinga eliphezulu kuba asinayo imonti yile imonti yethu asinalo irhawuti yethu yile funeka abantu beze emakhaya bafike babone ukuba lukhona ulonwabo bangahambi bolukhangela kude siyabulela yonwabani kube mnandi nikhumbule xa niphindele emakhaya niphindele niphephile kuba siyaninqwenela ngobungako benu enkosi.
Thank you. le parlamente yalapha ephondweni uba umliko qhoshiyane eze ngaphambili naye azophosa nje amazwi abe mabini abe mathathu izithethi zethu ayonto inde eyonto siyizeleyo sizokujayiva apha ndithi sizothini ninibini sakland usakza ufike esilarheni ukuthi ndizowuthenga i-5 litre yepok kuthiwa ipok bhuti azange wayifumana isiza iseli i-5 litre uthi hayi uphanat ufile intsiniphe ekoneni ngelaxesha kabuze uhleka ntolo kuthiwa hawu uhleka le nto ozowuthenga ipok i-5 litre engazanga nambombosi iba nambombosi xa uyothenga ipok ayeye upase ayeye ayeye upase ayeye. Thank you very much, Pastor.
Nema Tata.
Eh, what?
Nanti nanti sampuluka. Makalaka. Nanti nanti sampuluka. Muyaganu kumashana ma Tata, kumashama kumashana.
Kakhulu ndizawuphakamela nje ubulisa bandakwethu ayibambe 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 congrate umzuzu nje sodolophu somlomo i-councillors zonke ikumkani yamaxhosa nabo bonke abafanelwe imbeko ndivumeleni lutsha lakho kwethu ndigqithise loo mbeko okwam nje ukuba lapha namhlanje kuzothi bhabhayi 2018 welcome 2019 okwesibini usodolophu uthi mandithi ukusuka namhlanje soze siphinde silale up until 2019 nge-27 kadisemba 2018 sizobe sikomkhulu uzobe elapho uringo madlingosi uzobe elapho untando uzobe elapho ubethusile uzobe elapho amawe kwethu honorable mayor honorable speaker abantu base Willowvale abantu base Mbashe umlisela nomthinjana wezela kokwethu sizothe inkosi ngokusinika usuku olufana nolu namhlanje ekuseni besilapha for 21 kilometers salapha for 10 kilometers salapha for 5 kilometers sichaswa nguNetbank sichaswa nguVodacom sichaswa nguToyota sichaswa nguCaltex sichaswa nguMbashe sizothi umzimbo ophilileyo nengqondo ephilileyo ihlala kumntu onomzimbo odlamkileyo khaliqhobe izandla ezombaleki sogqiba zathe ezi companies othe wasigqiba ezo kilometers kwathiwa jize ngoo-2000 kukho abantu abangakwazanga kuba lapha befuna comrade silulami ndinisa dlamini sibulele uba itenza isuke ezantsi elwandle lasondela ulwandle lalapha namhlanje khandiqhobela itenza izandla madoda ndithe xa ndijonga uTwitter ndijonga uFacebook ndijonga zonke ii-social networks ndabona into okokuba naphesheya ngoku sodolophu they want to be here next year we want to see iihot
Teles Gano Kucho Apa. Kulungi Sinze Laban Magogwe Tuma Bege Tenza Beach. Sibele Blue Flag Ulwanjele Tulungrinwe Ngamazwe Shabat. Young people are going to get an employment through tourism. Sifunulu Chalungele Masimini Sibele Agro-tourism. Nanzo imeseje tu ya namchanjo kukubela. Hambali ni pege Christmas ni mbomo yomse. Ningele kwinyuye ni bambenege zanja bantu basempashe Willow Vale. Bantu basempashe Elliotdale. Bantu basempashe Dutywa. Ukwenze lito kumba nonge kanga ibonele dakale lupa lapa namchanji. You are real winners and real champions. Enjoy your evening and enjoy your day. Thank you very much. Sabulela kakhulu.
Kosikakhulu esandleni kokhona forma ukhomasiyana. Siyabulela. Kosikakhulu Ntungwa sibaba ngasibini.
Bonweni kajane. Lewatana mawele kama mchawe. Sintando kuhu fanati. Sintando kia I love you.
Thank you. Sometimes, Thank you. Tell me, your figure needs a singer.